Ndiyakwamkela. Bendithe kuwe sokwenza imizekelo emininzi. Nantsi ke imizekelo masiyenze namhlanje. Imizekelo yethu yanamhlanje sisebenza ngo-Pythagorean Theorem. Sayazi into yobana ukupraktiza ukuyenza yonke into ibe ngcono. Ngoku masithi sinale triangle, sinikwe AP triangle. Sinikwe i-right triangle. Sayazi into yoba xa sinikwe i-right triangle, eyona njongo yethu ngokusebenzisa uPythagorean Theorem, siyayazi into yokubana kukhangela elinye lamacala esingawanikwanga. Mandiyeke le triangle, andiyenzanga kakuhle. Masenze le. Into yibo, i-triangle ebonakalayo into yokubana i-right triangle. Ngoku basichazele into yokubana eli cala lingu-7, eli bathi ngubani, bathi ngu-6. Sikhangela intoni? Sikhangela eli cala. Siyayazi ke into yokubana sine-hypotenuse, uba yeyiphi i-hypotenuse. Ibalulekile loo nto. Siyayazi uba yile ijongwe yintoni? Ile right angle yethu, yi-hypotenuse. Ngoku ke eyona nto sifuna ukuyenza, sifuna ukusebenzisa uPythagorean Theorem ukhangela i-hypotenuse. Siyayazi into yoba izawuthi 6 squared idibanise no-7 squared ilingana loo nto ne-hypotenuse squared. Ngoku ke siyayazi into yoba besimnike usi u-hypotenuse, masiyibhale sithi ngusi eli cala silifunayo. Siyayazi into yokubana 6 xa umphindaphinda ka 6 uza kunika 36 plus u-7 squared yena uza kunika u-49. Yonke loo nto ilingana no-c squared. Ngoku ke le nto ilingana nabani xa uzidibanisa zombini, izawuthi ikunike u-85 ulingana no-c squared. Ngoku okanye siyenze njani, sifuna usi kaloku, ungalibali. Loo nto ithi usi ulingana ne-square root sikabani, sika-85. Singayenza ke le answer ibe ngcono u-85 i-square root sakhe uba singubani. So ngoku siyayazi into yobana u-85 wenziwa ngubani. U-85 singathi simahlule ngo-4. Xa simahlulehlule ngo-4 kuzonika ntoni? Masiyijonge loo nto. Xa sithi 85 masimhlulahlule ngo-5 ukwenza le mpendulo yethu ibe ngcono. Okanye ke singathi siyishiye ime ngolu hlobo, sithi usi ulingana nantoni? Ne-square root sika-85. Ungathi ujonge ke na uba ungayenza ibe ngcono ibe ngophi na uhlobo. Antsi ke into yethu ithi usi ulingana ne-square root sika-85. Ngoku ke xa siyijonga leno u-7 no-6 kwenzeka ntoni? U-7 no-6 ngala macala besiwanikiwe. Ngoku thina besikhangela ubani? Besikhangela i-square root besikhangela ubude be-hypotenuse. Siyibona into yoba i-hypotenuse ilingana nobani? Ilingana ne-square root sika-85. Masikhangele ke umzekelo wesibini. Uthini ke umzekelo wethu wesibini? Sinale right triangle apha. Uyayazi into yoba i-right triangle ino-90 degrees. Nange andimbekile. Sithi sine u-hypotenuse ingu-10. Sinike elinye icala libe ngu-3. Umbuzo uthi kubani ubude beli cala? Siyayazi into yobana i-hypotenuse iphi. I-hypotenuse ilingana no-10. Ngoku ke salifumana njani eli cala singalaziyo? Siyayazi into yoba sizathi 10 squared ulingana no-3 squared umdibanise neli cala singalaziyo squared. Ngoku ke masiyibize ngoba ingu-a eli cala singalaziyo plus a squared. Ngoku ke ngubani u-a? Eyona nto ibalulekileyo sifuna u-a. U-10 siyamazi i-square root, 10 squared ulingana nobani? No-100. Yonke loo nto ilingana no-9 umdibanise no-a squared. Ithi ke loo nto u-a squared ulingana nobani? Uthabathe u-9 ku-100, masiyenze loo nto. U-a squared uzasinika ubani? U-91. Ngoku ke i-square root sika-91 ngubani? Kuba kaloku sifuna u-a. Ithi loo nto u-a lingana ne-square root sika-91. Ngoku ke singathi siboni sibe ngondlela olululo kanjani, kodwa ke singathi siyishiye ngolu hlobo u-a lingana ne square root sika 91. Masenze omnye umbuzo strong ndobana singayenza njani na omnye umbuzo olandelayo. Uthini ke umbuzo olandelayo? Umbuzo olandelayo uthini? Sine triangle, sisebenza nge triangle ngoku. Sina le triangle yethu. Le triangle yethu intoni? I right triangle. Kuba kaloku siyayazi into yokubana Pythagoras usebenza kwi right triangle. Masijonge ukuba uthini ke lo umzekelo. Umzekelo wethu uthi sinikwe ntoni? Sinikwe bude belicala uba u5. Saphinde sachazelwa ntoni? Sachazelwa i-angle uba ingubani u45. Sichazele ke le i-angle uba ingubani ingu45. Umbuzo uthi singawafumana na amacala amanye amacala amabini wale triangle. Masijonge ukuba sizowenza njani ke lo mbuzo. Siyayazi into yokuba uPythagoras uthini. Ngoku sinikwe icala elinye, sanikwa nentoni ne-angle. Kodwa le angle lesiyinikiweyo yiyezathi sincede kuba kaloku siqhele thina ukunikwa ntoni amacala amabini. Ngoku khona nolwazi osulunikiweyo uba ngu-45 degrees. Siyayazi into yokubana ke ii-angles ze triangle funeke xa uzidibanisa zikunike u-180. Ngoku ke sinikiwe enye i-angle simnikiwe u-90 degrees. Singayifumana enye i-angle, angle yesithathu uba ingubani. Kuba kaloku siyayazi into yobana xa udibanisa zonke ii-angles ze-triangle funeka zikunike bani, funeka zikunike u-180. Masiyibize ke le angle yethu uba ingu-x. Ngoku ke sifuna 45 umdibanise no-x, umdibanise no-90. Loo nto funeka zikunike intoni? Zikunike u-180. 8. Koko ke usuka ku-108 kuba kaloku i-angle ze-triangle xa uzidibanisa zonke kufuneka zikunike u-108. Masisombulule ke u-x uba umbani. Ngoku sino-135 umdibanise no-x yonke loo nto inika u-108. Ngoku ke xa uthabatha u-135 macala omabini uza kunika u-x olingana nabani no-45 degrees. Le angle besingayazi sithi engubani engu-45 degrees. Ngoku sizokwenza ntoni ke xa sinalo 45 wethu? Besifuna ukwenza ntoni ngalo 45? Yona nto ke ibalulekileyo kukhangela kaloku amanye amacala. Ngoku ke siyazi uba sino-45, sino-45, sino-90. Ithini ke le nto? Siyayazi into yoba xa unale triangle mandikwenzele umzekelo. Xa ezi angles zimbini zifana, ezi angles zimbini ziyalingana. Uba ziyalingana, sithi zilingana no-A zombini. Siyayazi ke into yobana la macala ezi angles zimbini zithini zidibene ngecala ngecala lengapha ngasezantsi. Siyayazi into yokubana xa zilingana zombini ithetha ukuthi loo nto la macala amabini ayalingana. La ndiwabeke into ubonisa into yokubana atheni ayalingana. Ngoku ke xa kunjalo ke kuthiwani ngoku uba sifuna ezi angle zimbini sizinikiwe mos, siyazazi uba zingu-A. Ngoku eyona nto siyifunayo, siyazazi uba icala lingapha alingana la macala amabini xa ezi angle zimbini zilingana. Ngoku ithini ke le nto? Xa utshintsha ubude benye icala ne-angle yayo izawuthi itshintshe. Kodwa ke ndizawuthi ndiyeke leyo uba ube ucinga ngayo le nto ndithethayo uba ubunyani bayo bungakanani. xa amacala amabini xa iiangles ezimbini zilingana la macala iangle nganye inayo ayalingana. Uliyeke eli iwadibanisa omabini la macala. Ngoku ke kulo mzekelo sino 45 ababini. Ithini ke le nto? Ithi eli cala siyayazi into yobana le angle yethu kula macala amabini funeke alingane. Simnikiwe ke u-5 eli cala funeka lilingane nelinye. Ilaa nto bendithetha ngayo ke phaa ngasezantsi kuba kaloku ngoku sinentoni? Sinee-angles ezimbini ezifanayo, 45 no-45. Ngoko ke ithi loo nto la macala zingawathini, zingawasherishiyo okanye ngekho nto zilidibanisa nalo ayalingana. Ngoku ke sinalo icala lesibini, singathini singakhangela icala lokugqibela eli sithi yintoni? Hypotenuse. Ngoko ke sizoba no-5 squared umdibanise no-5 squared, yonke loo nto ilingana no-6 squared. Ithini ke loo nto? Ilingana no-50. 50 ulingana no-6 squared. Ke ngoku u-c umbani yena? U-c uyalingana ne-square root sika-50. U-50 abe engu-2 umphindaphinde ngu-25. Ngoku ke singakwazi ukukhupha u-5 kwi-square root. Uba lo mbuzo uthande ukubhida ungathi uphinde uyibukele le video umamele kakuhle uba kwenzeka ntoni, kuba kaloku ngoku besinikwe ii-angles singayinikwanga enye into. Inikisa umdla loo nto. Ndiyathemba uba uzawuthi uphinde uwenze ngokwakho lo mbuzo ukwenzela uba uzococeleka kakuhle uba xa sinikwe olunye ulwazi singakwazi kwakhona ukuthini ukukhangela la macala siwafunayo, kuba kaloku besinikwe u-45 sanikwa necala elinye. Ndiyathemba uzathi uyenze le nto ndithetha ngayo. Enkosi.